twaje do Nkurunziza hama nkaba mfise ishira hamwe ndongo igitwa biratwerekeye twese mu Faransa ni San Concern tous ubukogwa dukora bya misi yose harimo ibyo kugwiza ibitsi harimo n'amashugwe kuyatera no kuyatanga ku bayakeneye hama turanakora n'ibikogwa byo kuhimiriza ugwaruka kugira guteho gukunda igihugu cyabibarutse no kugikorera no gukunda ibidukikije abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze jewe narateye uteka kuvanga umwana mutonya afite imyaka 10 niho natanguye gutembera mu bihugu bitandukanye ama uko ntembera mu bihugu bitandukanye niko nagiye ndabona kwingene ibihugu bisa neza ibihugu biteye imbere ibihugu bifise novuga ibyo biturushije ni naho haje icyumvire yuko ibyo ndikundabona hanze nobizana mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cyandeze mu gihugu cyanyigishije mu gihugu cyamvuje mu gihugu cyampaye ubumenyi bwo ku ishuri novuga yuko uko nagenda ndatembera niko naguma niyumvira ati none tweho kuki kubera igisagara cyacu tutameze gutya niho naje naje narituye nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi nditura umukuru w'igisagara cya Bujumbura nagomba fatire kano kanya kugira nshimire nyen'icubahiro mukuru w'igihugu Burundi kuko nafuye kumwitura ndamubwira umugambi acambwira yuko uyo mugambi nawe awifuza cyane ko ashigikiye ijana ku ijana kandi narabibonye ko yashigikiye kuko kuva tugitangura yarampanuye ambwira ko nobikora aranashigikira mu buryo aranashigikira mu no mu byiyumviro uno munsi murabona yuko ibikorwa bisa neza nshimire umukuru w'igisagara cya Bujumbura kuko yavuze yuko umunsi wose tuzomukenera ibyo tuzokenera byose azo bituronsa nacyo bitumubona ibikorwa bisa neza hariho n'amabanki usanga yagiye arashima ibikorwa tuko turakora nk'i Bank Bankobu yaradushigikiye dusubwe mubona turi hagati yaradushigikiye kugira tugwize hama tunadutere nobabwira yuko no mu bikorwa bya ruguru tuko turahimiriza urwaruka rwa ruguru Bankobu yaradushigikiye twaraduze mu ntara 15 kuri ntara 18 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi bisigura yuko iyo werekanye ushoboye nubura abantu bagushigikira nagomba ndababwire ko mu ndwi zitatu ziheze nyaricubahiro yaje kutugendera kugira arabe yuko zamanura duha bya byumvira duha kwa kunda dushigikira yuko tuba turiko turabikoresha neza nagomba ndababwire yuko yarashimye kandi yifuza yuko ibikorwa tubibandanya hamwe iri barabara ribagiza kurusha nkuko ryari ejo amashugwe nagomba ndababwire niyo yerekana ishusho nziza y'igisagara ishusho nziza y'igihugu uzurabe no muhira iwacu usanga twateye amashugwe kubera ko tuyatera kugira abashitsi baje kudutemberera babone ko hasa neza natwe umuntu azobaje gutemera mu Burundi turifuza yuko agenda avuga ko u Burundi busharije u Burundi busa neza u Burundi ari igihugu nyabagendo kizoba igihugu nyabagendo kubera isuku kubera gusharizwa kubera hasa neza natwe turifuza yuko ingezi ziraza mu Burundi kubera igihugu cyacu ari cyiza gisukuye gisharije ama uno munsi nagomba ntirakamo abanyagisagara baza barahunyuramwo baza barata mu bucafu bishakiye baza barata mu uducupa bari kwaranwera mu amazi cyangwa ju nagomba ndababwire babihagarike kuko ahasa si miyarara anya n'ahantu tufuza yuko umuntu wese aducanga hazubona ko asa neza nagomba ndababwire yuko twarafashe ni numero yuko hari abantu ngaha anya batabona baba bariko baracungera aha anya ejo umuntu akazogita bakamufata bakamuca amande nazamenye yuko nazamenye ko bari kubara nazavuge ko bari kubaramurenganya kuko nababwira yuko mu muhira k'umuntu muri saro ntujye umuhinga aduterera ku meza cyangwa ku ntebe wicarako urarondera ahandi uta icyo gishishwa cy'umuvu ntushobora gufungura ku isahani itogeje ntushobora kuryama ku gitanda kidashashe neza hajya muhira iwacu tuhagire nko ngaha gatwagire nko muhira iwacu kuko muhira iwacu turafata neza mbwa dusohotse twacume ngo byaheze dusohotse muhira tumenye uko hajya turiko turatembera hajya turiko turakorera hajya turiko turiga niwo muhira iwacu kandi bizogenda neza tufashe ibintu tukabigira ibyacu.
Quack you, quack you.